da da da. Sing all the night, forget your room key, I got mine. Break through looking glass, visions blurry, don't move fast. Her eyes bluer than the sky, she takes my body with a sparkle from mine. The moon shines brighter than the sun, the sun gets jealous of the fun. Summer haze, I beg you to stay. When I'm all alone on a grumpy Monday, need a little lift till the Tuesday morning, but I can't. Like a roller coaster that he calls a name. Bartender, pour another glass, feeling thirsty and I'll pay with cash. Don't stand in my face, blocking all the sunlight when I try to embrace. This world wasn't made for two. Let go of reality and I'll hold on to you. Summer haze, I beg you to stay. When I'm all alone on a grumpy Monday, need a little lift till the Tuesday morning, but I can't have you here tonight. City streets that you might roll faster than the shoes on your feet. And I hope that guy Hamilton doesn't let me go tonight. Checking out the bands at Supercrawl, I kill Dirty Neil at Jackson Malls. I'll never leave till the break of morning when I die. Da 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 da. Da 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 da